Yo, other four are all saying, said the Indian name, say Yanko Poyadma on the 18th of December. Yen Yadia Nitra, Astromason Quanta, House of Ezra, Nejumedia, a year God's Glory Foundation for a baby. Ah, soft mame Alice, a son, one the Dano, stock on trend, oh, UK, on the Dejumedia, God's Glory Foundation. Oni nyanka inwisia ana akura fo ana beto said di any aged omo mum fie kwa animu nanso ye ba wo nchen emwa ye ba wo nchen adesrede de yesren se bra be so dwuma die yasne ne so be so dwuma die yasna awurade nyankopon ebehira wo se de otena animu ma no ana awurade do no na eye so ba bua wunua emwa no nso ne nsa atimi akona no bro nyabere enu nti ana yeto ensa de fo se srawo bra ba bua dwuma die ba bibia wo bia wo hwe me bia no he screen ani number na egu ono mo fa e mobile money number na me pa cho send bibi fa bua to madie no wo pesa wo bua nso so afre so won tare so won tuma so wa aduane bibia pesa wo de be che bia no wo betima tene wo nsa e wo dwumadie mu no tu vo nyankopon e be hira wo mane nka wa koma butantia wo yi bia wo de bua sa dwumadie wei mi jira pa ko via bonsa enwo sraso nya me difo ne nwo sraso sa awurade nyankopon pejao no onyumfri yare animguase ni amane nyinam.